Atakafite muva maneza ariko nabo bari aggressive cyane navuga ko nje kuri giti cyanje navuga ko Nshuti na Yannick batanga kazi kenshi kurusha bariye kuko bo bakora muva manyinshi kandi bari aggressive kurusha bariye.